So the street not so good. Good fast, yeah.
Okay.
Dokoi.
Modokoi.
Yes.
We call Omena. You want to test one?
Yeah.
Omena. Yeah.
Mara huko boy.
Ni somo TV anaongea jioni ya leo asubuhi ya leo. Nampenda sana
mwanangu. Niki mara. Yüzü bunu kapat, dizi bunu kapat.